Kagwaye uruhumyi cyane mu Burundi bwacu icyo mbere notangira gushima no shima imana yasubiye kugira ngo itwibuke nkashimira niki gisagara cyajemwe abagira neza bavuye mu mahanga nico gituma ndiko ndavuga ati imana nihabwe icubahiro.
Ngo numunezero udasanzwe kuri Fondation Bonaction umugira neza kuba bashoboye gushika kwihangiro bihaye bivugwa na Sindayikengera Aimable umuhuza bikogwa muri Fondation Bonaction umugira neza mu gihe bariko barasozera igikogwa cyo kwakira abantu bagwaye indwara z'uruhumyi igikogwa cyatanguye kwigenekerezo rya 20 mu kakaro mwaka wa 2023
kubwa Fondation Bonaction umugira neza ni vyishimo kuri twebwe kuko ihangiro twari twihaye dukoranye na Arkem twarishitseko tukaba tuboneyeho nakanya ko gushimira ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida tubaye hafi haba mu gusaba imusha z'abaganga binjira mu gihugu haba mu gukurikirana ibikorwa kuva bigitangura gushika tubisozere hama rero tunashimira kandi namwe bwabamenyesha makuru mwabikurikiranye kuva mu ntango gushika bishike aho bigeze no munsi kuri cyo gitigiri cy'abagwayi igihumbi barenga gato tunashimira kandi abaganga baje bava kure mu gihugu cy'Ubuhindi bifatikanije natwe kugira ngo ujya mwene gihugu wa mikoro make yahumye bi akabura igena cyo kuyivuza ashobora kandi gusubira kubona ngate twese hama turashimira kandi igisata kijejwe gutanga imusha z'abinjira mu gihugu n'abasohoka kuko badufashije kugira ngo babone abaganga kuri cyo gikorwa cy'iteka baje kurangura ishobora kuzogenda neza bakaba baba rekuriye uko binjira mu gihugu batatanze amaviza kubw'ibyo turashimiye ku izina rya Fondation Bonaction umugira neza uko twama tubivuga duti abagwayi ni benshi mugabo aba bakora bakaba bake dusaba rero umumwe wese yoba afite icyo yoterera kugira ngo bajye batashikiriwe bataronse amahigwe yo gukogwa nabo nyene mu minsi iri imbere cyangwa mu mwaka uza turonse abadufata mu mugongo bazoshobore kukogwa murakoze.
Tereza Ntamavukiro umugwayi yari yajava imasango muri komine Bukinanyana intara ya Cibitoke ngo imana nihabwe icubahiro yo yashoboje abo baganga.
Jewe rero mukuntu bari batangiye kuvura abantu twari twaragwaye indwara z'uruhumyi benshi baragwaye kandi barakiza abo batangiye kuvura. Nanje bari banzanye ngo nze kuvugwa nsanga batambutse basubiye muhira mukabo nagarutse kugira ngo nanje bangirire neza ariko batangiye kuvura bose barakanura barabona indwara zose zo mu buzima zari zikurikiranye nayo maso yabo y'uruhumyi nukuri imana yaragize neza barayakize na jewe barankoze muno mwanye ndumva yuko mfisa kamwemwe n'akanyamuneza kuko nanje ngiye kukira n'abagenzi bacu turi kumwe. Icyo turiko turasaba rero abagwayi ni benshi turi benshi cyane hari habaje ejo ku iyo tariki ya 24 baze bavuga ngo igitigiri cyaheze ngo nibatahuke benshi bagiye bararira ati none kamana turahebwe none nipfuza yuko uwamya dusabira akakigoro kabagira neza baje kudutabara n'ubu yokomeza kurugenda gakomeza sabira nabo basubiye mu nyuma nabo bakazogira mvuze ngo tugire kirisu.
Kubwa Dr. Isidore Ntiharirizwa umwunganizi w'umushikiranganje w'amagara y'abantu yari yaje aserukiye umushikiranganje muri ibyo bikogwa yashimiye abo baganga b'abahindi ashimira ibitaro polyclinique umugira neza ibitaro Prince Regent Charles hamwe n'ishirahamwe Arkem bo bakoze ibishoboka byose kugira ngo ico gikogwa kigende neza
muri mu bitaro polyclinique umugira neza ibitaro hôpital Prince Regent Charles aho ihangiro cyo kuvura abagwayi ingwara y'amaso benshi muri bo bakaba bafise urumyi ryashoboye gushikwako kubatari babyibuka neza bari bihaye ihangiro ko bazovura abagwayi bashika igihumbi tukaba twasanze baravuye abagwayi igihumbi n'amajana abiri hakaba harakozwe abagwayi bose hamwe amajana icenda na cumi na babiri abandi bagwayi bakaba basanze badakeneye gukogwa bakaba baravuwe baranswa imiti benshi muri bo bakaba barakize muri abo bakozwe indwara ya glaucome yari twasanze hari hagwaye abagwayi 85 no bamenyesha yuko twasanze bakiriko barabandanya ibikorwa byo kuvura abagwayi bashoboye gukorwa muri iyi minsi mugabo bataragera kugirirwa kumenyeshwa yuko bakize burundu nagomba rero ndabashimire by'umwihariko ku ruhara mwafashije mu gufasha abagwayi b'i Burundi Polyclinique Umugiraneza ishyirahamwe ya Rukeme ndetse n'ibitaro Prince Jean Charles.
Roraro Skinya yaserukiye ishyirahamwe Arkeme ngo arashimira umugwi w'abaganga Fondation Bonne Action Umugiraneza ku gikorwa cyo kwitanga berekanye mbere bashika no ku ntumbero idasanzwe bari bihiyaye mu gufasha abenegihugu b'Abarundi. Ku ruhande rwabo ngo ntacyo batazokora mu kubandanya bafasha mu bijyanye n'amagara y'abantu. Bikaba byari bitegekanije ko bavura abantu bagera ku gihumbi ariko abagera ku gihumbi n'amajana abiri bakaba bashoboye kuvugwa.